Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Barkanmu da ranar Juma'a mai albarkar gaske. Muna yi kowa fatan alkhairi a wannan rana ta Juma'a. Allah ka sada mu da alkhairin da suke ciki dan matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.